bakeke padia enye na jaesm wo sai ne ho a etese de ekwesiko no wagina kwantia wedding cakes na wope birthday cakes anasa wope christmas cake a eso fom anasa se apaye mehwe wo se wudi jumadie bia wope cake de eno ane jaesm na wope pastries papa pa nso de obedia bo nanum todia na wudi wani akyere ho ebe nuani nuani ye hiehie mu sane de won se yani ankasa ye mamu nuani ene abrofo nsa no ye betso pono kama kama ma woni agye adofo obegya wo nyina no ebetwa opuse prekopɛ hwehwɛ jaesm wo ponglo is legon asam na meken enkran heye for jaesm for ewa 0561561827 and tisa 0276351584 ya yekra do sebebia wo wonkran ha bia ye de bebrɛ wo wabobua no pepepe.